siyafana nini ungishupa ungishukumisa ngenxa zebala la.
Ngobulala naye yini ungavela umqome, ngobulala naye yini ungavela umqome, huzo yini ungavela umqome, ngobulala naye yini ungavela umqome.
Yokuthi unjonge sebuyile asibafuna abantu ababaleka ngandza ukuthi le light yangichopa liconfirm lapha masekhona usekhona. Okay, sizoqala ke la ngokuthi senze bekubona sikuhlelile ngoba lamaqhawe azogibela ngenkathi senza lento angazi imali le kodwa nizongibalisa niyezwa yebo asibange sisakuthola lokho kwindishi kanti umcimbi indisha ngathi nina ke nonke lilekelela mina nonke nayizolona kizocela ukuthi ke odokotela kubafundise ukuthi abantu bayathanda
yeah umarike umarike manje sizo kubathina bani
nicela ukubona bani uzobala la mfana senakhathala ninyanga ikamba manga right yabala sonke 1 2 3 4 5000 rand eh 2 3 4 5
What's up?
Shala lonjonga ihlombe ukuthi akayenzi le nto. Kuqonike bodokotela bakhulu.
Ta. Ta.
He tells a little bit there. Ngisukumela phezulu udokotela ke umgcobo yasehla simbizelela istage umkhiza ka confirm njalo kumina ukuthi uyamthola yini ubahubhe ngoba mina ubahubhe ngemkhululile angithanda ukuthi siqalise engekhe eduze sonke ke siyokikiza kuchazwa umgabadelo uzosisiza ke ngalezi zinto ezithile udokotela azoyi handover kula mabhungu sizothola ke inkulumo ka dokotela esasondela uthwasa le council stage esasondela futhi nobahubhe ukhabazela ehe beza ngaphambili ukhabazela nomajola udokotela ke ngizocela ukuthi sifunde ukulalela ubona ngifuna imphobo emibili nje kungenxa yalokho ukuthi ngifuna lo munye kube yimina esizolalela ngawo bakuvuma ukuthi usondela you never know ukuthi yini engawela kuwe njengebhanoyi udokotela ke udokotela wase Newcastle uDr Mngcobo uyahlehla ema 4 udokotela ke lo onomgede ojulile onamandla bakhona baseke baka kamngcwabo lana uyaqala nje wena ngiwabonile ama client akhe lava aphi uphuma kuphona kuzwalanga njengoba uzombona la mgcwabo uphuma eGoli bakhona futhi nabanye ngibabonile baningi kakhulu kade sinabo ngomhla ka 30 iza ngihlekiso lophi kaye ukuthi kade kamgcwabo kodwa uyena wazidithi umphopho wesibili dokotela omkhulu ngicela ukupha ithuba baba ubingelela abantu wenza ongajwayelekile abasakaze kuphela banelungelo lokuthi bezithule kodwa sicela ukuphi ithuba ukhulume nabantu bakho baba
sanibonani
yebo
sanibonani
yebo
ninjani
siyaphila
siyaphila kakhulu cha ngiyajabula nje nami ukuzoma phambi kwenu ngiyaqala nokuma ke phambi kwabantu ebusuku kangaka angijwayele ukuma ebusuku ngisuke sengilele ngalesikhathi sanibonani
yebo
angazi abafowethu ukuthi ngabe sibe kuphi kodwa nje okukhulu nokukhulu kunakho konke ngithema ngizwa lo daba noma ngizwa le ndaba ethi ngizothola bonke abalandeli babo bekhona
yebo
manje sengifika sengithola ke indaba ezibuhlungu ukuthi ke nohafu sengithe kula bafowethu engihamba nabo imensa bayibuyisele emotweni ngoba kade silayisha inkomo lapho
besilayishe inkomo
besilayishe inkomo so ke bathele mabeyihlehlisa njengoba nami ngijwayele
ukuba
okokuqala nje akwengiqale ngibingelele lapha nekomakhosi cha bomakhosi inkosi yami nonke nenyanga nabogobela bonke bafuthi isandla sendlula ikhanda into eniyenzayo ngiyayithanda ngabe ke Newcastle sishumayela umoya wokuthi asizwane abantu ke sazi ukuthi abezwani banochuku bathile ngengibasho ngegama kodwa nje ke thina ezinyanga sizwane lokho enikwenze namhlanje engikubonile la eThekwini Gushe kakhulu sengathi emsamoyeni ningabusiseka kakhulu kwenzeke nje konke kuhle. Bese ngithe why ngikusho lokhu kaningi ikhona into ephutshikwa ngamapholoba. Yokuthi umapholoba hayi usendiza nomngcwabo. Ngikwe ngathi kuye umapholoba ubobha sopha njalo sebezokushaya. Ngathi ke iy'nyanga kayishayani ngesandla zishayana ngey'nto ey'thile nje ukuthi uthithi uyakhuluma uthi akungoba izilami ngiligcine likhona lishonaphi maye kobe sebephe kwakho-ke emapholoba ngisho nje thina sonke babafowethu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje asibusise kwenzeke ney'nto ezinhle nasey'ndumbeni zethu kwenzeke izinto ezinhle day by day. Ngithi ke mina uma ngikhuluma le eNewcastle ngokungathi uma ngikhuluma ngelinye ilanga
ngiyacela nje silalelaneni nganza kwethu esikakhulukazi into enjengale ma ufisa ukuthi ma yehlele eqhaweni lakho yehle kahle silalele.
Siyabonga. Angithi uyabona ukubani ithwasi le eNewcastle ngabe sengithi abangene bezongithulisela umsindo manje ngoba ngihambile kumele uhloniphe iy'godi ney'godi athi yazwana okwenziweke ubahuphi bafowethu ngikuthandile nethwasa lekhansela ukuthi ngilo ngiyaqalaza ngilo bazongena
bazobasondela uthwasa usefikile ubahuphi uzoqhamuka ngapha kwenziwe ukuthi bekhululwe yimi esenzokuthile kodwa nje sekhonfemele umkhize angithi kunjalo umkhize ehe uzoqhamuka la manje.
Siyabonga. Uthe umapholoba ma ekhuluma udaba lwabo ngalithathela phezulu ngoba into enokuthula ngiyayithanda bafowethu. Into nje enokuthula phakathi ngiyayithanda ma into enomsindo angiyifuni nokuyibona ngiyayisaba ngingabaleka ngisho kungawa nje ngingagijima nangezandla phansi ngokusaba inomsindo engabe kungcono kubantu abalayiduze kwami. Ngoba sekuze kwabuya nalaba futhi bengithe bangihambisele le nkomo yabo endalini kwanjewa manje sengiyithumele endalini nje ukuthi abahambe bayoyikalisa siyibonde izoma kanjani. Siyabonga kakhulu. Sebekhona bhuti. Ngiye ngenza nje okufana nalokhu okubhalwe phansi ukuthi ubahuphe naye uma efika ekhaya afike nje akuphanyeke odongweni lakhe. Ngakwenza ngizocela ungidlulisele nje kuye noma ungifundele ukuthi kuyikho yini ngempela.
Certificate of appreciation, Bahope. Certificate of appreciation for his contribution to the fighting against the persecution of people with albinism. It was signed on the 6th of November 2021 by Dr. Mwabo Uyadlela.
Ubhuti wethu noma umhle umculi wethu esimthandayo sonke uthwasa lekhansela ngizocela futhi baphinde bangidlulisele.
Certificate of appreciation thwasa lekhansela. Certificate of appreciation for his contribution to the fight against persecution of people with albinism signed on the 6th of November 2021, signed by Dr. Mwabo
Uyadlela.
Kusho ukuthi-ke ngizokwendlula nje lokhu. Bathena beyikalisa-ke le nkomo kuphuma imali engango-8,000. Le mali engango-8,000 ngithe ngizoyidivayida phakathi ngizobanikeza 4-4. ababukela yonke njalo abakude asiphazamisi njalo wa asiphazamisi okunye nokunye kwasezweni kodwa sibonga kulomcimbi ukuthi abakwenzayo angithi azwani asiphazamisa amasadma nanani oba igcineni kokugcina sekuthiwa umngcwabo seyini la aseyenza usezama ukuzenza ini kodwa ngisondele ngoba kunokuthula nokuthi futhi banomapholoba from day one eqala lo mcimbi hayi ukuthi ngiphazamisa ezinye iy'nhlelo noma ngiphazamisa okunye nokunye ey'ndimeni zomculo kodwa nje ngijabulela ukuthi baloba bakhona la ngaso sonke isikhathi angazi ukuthi ubani ube ngangibalela le mali ngoba uwe okay akungenza nje ngisacela nje oyedwa ngisacela oyedwa umlandeli kabahubhe ezila bese ngizocela oyedwa futhi umlandeli wethwasa ezila loyo ozobe ezila uzobemele bonke abalandeli abakhona mangabe nje khona angazi ngizokwenza kanjani bamdlulise
laphaya nje akeze oyedwa laphaya ofaka umfaniswana lapha kangene lapha ya ehe what's up sifuna nje two pen ziyakhala manje
yini wena ayikhale
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Shoot to 2,000, Lord. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Three.
siphetha ngokuthi ke udokotela Ngcobo yasehla lento ayenzile nisafuna ukuthi iphinde yenzeke futhi ngokuzayo mina masoshamike lawa engisuka nawo kude and uyachaza futhi nodokotela ukuthi ubambeleli lokuthi kokuthile engikunxusayo kanti vele umuntu othakasela kakhulu izinto zokuthi amacike bombane wasesukumela phezulu naye kide ngicela kunini ngiyanihlebele angisho ukuthi ngithini nize ningalokhu nize ningalokhu nicasha ngelokhuze lapha ngeyicapha ukuthi ngiye ngingayi thathi decision uwedwa bese uthi ukwenza kanjani ukuthi bese nawe wenza njalo uyayibona le nto
ngibonge okuhle okwenzela la madoda ngithi cha nami ngala ma 1000 amathathu ngithi ngiede lapha iy'ngane zakwethu kule nkomo uma sezihliza njengoba sekuyimbuzi mase beyihliza bese kuyike silikabhiya belibeke lana lika drink bese kuyahlukaniswa kodwa ke ngiyazi insizwa zami ziya kakhulu lapha kulokho kubabayo ningizimu Afrika ngoba sengishawa isikhathi ingakho sengithi angeke ngiphakame nami ngidlulise nje now umnikelo cha lona uDr. Musuthi inyanga yabe zizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda aphohle ubisini nami mphohle amanzi njengenguba ukhodwa oluncane olusinda betshathibalo basho njalo uma bekhuluma so bafowethu cha nami ngalokhu okuncane bengithi nje angi-ede khona lapho bese ngibona indlela ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi sesiyangishaya kanti manje ngile ndlela ekude kakhulu siyabonga
sibonga kakhulu uDr. Msoti mhlawumbe engake efika esteji Dr. Msoti ongake efika esteji ngani zakwethu ngo 200 wami uDr. Msoti akakazohamba singaphethile le minxa emithathu istathi lesi le dade benza benomngcwabo la istathi lesi into yinto nje istathi lesi nayizwa leyo yeah so Dr. Msoti ukwehla kwakho kubuyela etafuleni noma uphikiseke emfowethu lento engiyishoyo impela akahamba umsuthu isitathi lesi mina ke ngimendishini njengoba ngimendishini nje isitathi lesi gcwabe ngifuna ubuye ezophikisa kubona abantu la ukuthi uyahamba noma akahambi okay le ngicela silokhuze le asiyikhawunte naye ukuthi iyona le u-3 akade usho noma umphi umlandeli nje vele zixhawulene izandla bese gcwaba ubuya ngala sizoza udokotela ukuthi uthini ukuze simxoshise kahle ehe awunayo ifake ijacket ne-green lenkosi gcwabe wena ngapha ehe ukuze sisheshe siyikhathule le nto uthini dokotela kodwa ke siqale sizwe leyo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ebambeke 15, buyisela u-1 up. Bese uphatha leyo kade ungakayibali. Cela uyidlulisele kuloya dadwethu. Okade ungakayibali. Woza dadwethu uyithathe yonke leyo kade ungakayibali. Ileyo kuphela. Ngifuna uyibaleke ungayihlanganisi nale. Ungayihlanganisi. Ibaleke dadwethu.
1, 2, 3.
Hey kechini ngibaleke uyibona le nto yami ukuthi iyasebenza isiya khona impela ke imali leyo sisi kuzazi ugcwalisa ngamalini
300
futhi kushota bani 1 bani
1.2
balake dadwethu
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Dengi tanda la, kuno mbambisa la mkona biyo na yoki denze gana. Tuwafu, sholo la kuti pika kaja lenguzi. 1, by way is much. Akshasha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Okay. 3 u10 uyaphika udokotela ukuthi uyahlala uthi uyahamba manje le 1000 lakhe Dr. Msoti okokugcina nje ngiyacela ukuthi niphinde futhi sinibone no dokotela nibambana isandla nengodokotela
Msoti omkhulu ngiyabonga kakhulu sisi wami ngisacela unginikezele ubaba nje njengoba ikanjalo nginikeze usiyonibonisa ekuseni
izwe libonga nje
nikeze nje njalo siyabonga
Sheila
abudu wami mnikeze injalo mnikeze nje njalo impela
hayi
siyakhala
siyabonga
Siyabonga kakhulu
bafowethu
Especially, especially, Tell Siyabonga.
Siyabonga.
Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga.